Molweni bahlali, nasi isibengezo. Isixeko saseKapa kwicandelo lezempilo. Kuvakaliswa into yobantwana bane-R50,000 eyiriwadi umntu onolwazi okanye obonileyo into enkulu eyenzekileyo ngokutshiswa kwenye yekliniki ezinkulu ezisenomzamo eStrand eKapa. Le kliniki lena kuse isitsha ingamalangatya kwaze kwakwazeka into yobana kuqinwe umlilo ekuseni ngo-4 o'clock. Umonakalo walapha uphazamise imisebenzi yokunyanga abantu abaye banyangwe abayi-500 ngosuku, abayi-500 ne-TB ngonyaka, abayi-5,238 ngonyaka abantu abanengculaza. Siyanicela bahlali ukuba unawo umniningwane ulwazi lwesisehlo, zama into yobanibana usazise kwisebe lempilo i-City of Cape Town. Siyabulela.
Now, ladies and gentlemen, please, I would like you to press the like button and subscribe so that you can get other videos, and please share with your network groups, and if you have any other comments, please comment on their website. Thank you.